Kuri uyu wa gatanu igerekezo rya 11 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2021 ku kibuga cya Rukaramu hari haramutse hakina urukino rwa kivandimwe rwahuje umugwi wa Fidelite Academy hamwe n'umugwi wa Academy CEKEFA. Ubwo rukino rukaba rwari mu ntumbero yo kugarukira umugwi Fidelite umaze amezi ubuze wahora ari umurongozi wayo. Inyuma y'ubwo rukino Adelart mugisha aserukira Academy CEKEFA mu Burundi yashobora kutubwira ingene bagiye gukorana n'umugwi wa Fidelite.
Ni mu ntumbero yo gukomeza ubucuti buri hagati y'ino migwi ibiri. Intumbero y'ishuri ry'umupira w'amaguru ngaha mu Burundi rishasha CEKEFA ni mu ntumbero yo gushigikirana murazi ibibazo biheruka kuba by'amazi umwuzurire yigeze kuba mu gatumba memno ngaha turi ngahaye. Rero twarabyumviriye ati natwe kubera iki tutogerageza tugashobora kuja gushigikira Burundi rwaruka tukababa hafi tukabaremesha muri ibyo bibazo barimo muri iyi minsi. Kongere tunababwire yuko nta mvura idahita buke bitoza biragenda neza.
Iyo rero mwitwaje novuga ni agakemanyi mwabazaniye mega kuko mwagakuye hehe ni bande babafashe kugira ngo bukaronke.
Aka gakemanyi twabazaniye nkuko mubitubajije turafise uburongozi jewe ndi ngaha nk'usanzwe hagarika iryo shuri ngaha mu Burundi. Dufise urongowe hari yitwa Ismail Umurundi ariko ntari ngaha mu kino gica cy'u Burundi. Si ntumbero kwanza yo gushobora kujana abana b'Abarundi mu Burayi mu bihugu bya Buraya. Yego tuzubona twarabonye ubundi bugiye muri kane turifuza cyane no kuja muri Coupe du Monde.
Abantu batazi umugwi CEKEFA Academy n'umugwi ukina mu cicaro cya kanga
CEKEFA Academy ni centre de formation ni nka école de foot ni shasha ngaha mu gihugu cyacu. Nibaza yuko iyo bari nka activity ya mbere twaba dukoze ngahaye. So rero ifite ibyicaro itatu 3e division 4e division na kade.
Usanzwe wayifasha atuye mu gihugu cyacu
ni Umurundi aba mu gihugu cya Turky yitwa Ismail.
Intumbero yiwe mu gwaruka gu Burundi na cyane cyane muri academy yiwe ya CEKEFA niye
intumbero ni kugira ngo ashobore guteza imbere u Burundi n'abarundi hanyuma yongere akuze n'impano abicishije mu mupira w'amaguru.
Kubera iki mwahisemo kuzanira imfashanyo Fidelite mu gihe tuzi ko ari iyindi migwi y'abakiri bato?
Fidélité, au fait, fidélité, trois rondes, trois histoire à yabo, président de la chose, et enfin, financièrement, changiki, ni bimeze neza cyane, rero twarashoboye kuvugana nabo, turi umviro ko twashobora kubigenza, tubicishije ngahaye, kandi murazi yuko harimo abana benshi bashobora gushirwa n'ibyago, baba mu gatumba, baba mu marambya, benshi by'umwuzurire, rero twaje twumvira kuza kubashigikira.
Twizere ko bitagiye guherera.
Oya ahubwo turi ko turunga ubucuti tugiye turakorana arico dushoboye turashobora kuza kibafasha ntitugiye kubata. Ni objectif dufise ni yo gushobora gushikana impano kure cyane hashoboka kandi twongera dukomeza ubucuti buri hagati y'ino migwi ko ari ibiri tugiye kubikora no ku bindi migwi.
Urakoze
nawe turabashimye.
Icyo nayisabye Deo nawe asanzwe arongoye umugwi wa Fidelite nawe nyene yagize icyo ashikirije inyuma y'iyo mfashanyo yazaniwe n'umugwi wa Academy CEKEFA.
Bo twebwe iki cyumviro ni cyumviro nkoramutima na cyane cyane ko umugwi Fidelite waheruka kubura warasanzwe waburongoye. Nyakwigendera Eric Nijenahagera directeur umugwi rero urumva muri kino gihe wasaba urakeneye ibintu byinshi cyane nico gituma rero kuvaho jewe mfatiye uburongozi bw'uno mugwi ico naciye nkora no kurondera abagenzi na cyane cyane mpereye mu migwi canke aya mashure asanzwe ajejwe kwigisha ugwaruka iby'umupira w'amaguru rero ni initiative nziza Academy CEKEFA igize na cyane ku mugwi Fidelite tukaba tubakengurukira cyane mbere tuvuga yuko Fidelite nivyo no mugwi umaze igihe mugabo uracyafise byinshi cyane ukibura kubw'ivyo rero nkuko twagiranye ibiganiro n'abasanzwe barongoye Academy CEKEFA ngaha mu Burundi hariho imigambi myinshi tugiye kuzokorana na cyane cyane haba mu guhanahana abakinyi ekano mu bindi byose byanye no guteza imbere uyu mugwi Fidelite cyo kimwe na Academy CEKEFA.
Ku bantu bashaka kumenya Academy Fidelite ikina mu cyicaro cya
Fidelite FC do Rukaramu ikina mu cicaro cha gatatu muri championnat yo mu ntara ya Bujumbura abenshi bita Bujumbura Rural irakina kandi no muri association de football do Bujumbura tukaba tuhafise umugwi wo mu cicaro cha kane eka no muri Bujumbura kandi turahafise n'undi mugwi wo mu cicaro cha kane umva Fidelite ifise ugwaruka gwinshi cyane kandi turama ni nko kwari nabo tumaze gutiza mu yindi migwi no musari uri muri agiye muri Bujumbura City turamaze kuronka umukinyi amaze gukina mu gwinserukira gihugu mu 2017 urumva intumbero dufise ni intumbero yo gushigikira runo gwaruka twongera duteze imbere n'impano rufise
nakaye kamwe rero hotera abandi bagwiza tunga cyangwa abandi bafise umutima wo gufasha akugira abaze babafasha
bo ica mbere cyo nuko ico twovuga umugwi wacu nivyo n'umugwi uhitiye mu ngorane nta mezi atatu arahera ubuze wawutanguje kongera kandi akawubera president namuvuze Nijenahagera Eric rero uno munsi umugwi ufise ibibazo byinshi haba kubijanye n'uburyo haba kandi no kubijanye novuga nti n'ivyambaro n'imyambaro naho busigaye technique n'umugwi uhagaze neza muri kino giye ko na championnat turimo muri championnat local yo mu ntara ya Bujumbura uno munsi turi mu kibanza cha kabiri uyu munsi dukinye match ni ku munsi wa gatanu ejo turafise match ya ejo ku wa gatandatu igenekerezo rya 12 Fidelite tuzokina urukino rwacu rwa nyuma muri champion ari nago urukino ruzosha ruduhereza uburenganzira bwo gukina kimwe cha kabiri cihiganwa gyo no mwaka mu ntara ya Bujumbura
ndagushimiye
murakoze
mu munya yuko umugwi wa Fidelite niyo washobora gutahukana insinzi y'ibitsindo bibiri ku busa bw'umugwi wa Academy CEKEFA